Tērā pea ka rua wiki te roa o te tatari kia rongo kōrero ngā uri o Tonga o Aotearoa nei I o rātou whānau, kei te wā kāinga o Tonga tapu e noho ana. Kua whati etahi wāhanga o te taura hiko e whakahono ana I a Tonga tapu ki te ao whānui. He rongo kino tēnei mo te whānau Baron Afeaki o Aotearoa nei. I nā kua e tino hī kaka ana rātou, kia rongo kōrero rātou I tō rātou whānau I Tonga tapu I nai atonu nei. A nei anō a Isobel Prasad.
Huinei ngā pikitia o te kāhui whakamininga o te ao, e whakātu ana I te nui o te karawhiunga I ngā tākutai o Tonga.
There's a huge clean-up operation underway. The town has been blanketed in the thick film of volcanic dust.
Ko kahungunu Baron Afeaki tētahi o te tokomaha e whanga tonu ana ki ngā karere a tōna whānau mai anō I te hū me te tai anifanifa I te rā horoi.
To have no communication whatsoever, no knowledge, is very difficult. It is mind-numbing to say the least.
A haere te wā.
It's easy to say to people, try and be calm, but that's the best thing that we can try and do from this side.
He kaha te hiahia o Afeaki ki te tautoko I tōna iwi, ahakoa te aha.
It's highly likely that most of Tonga government don't have satellite phones. So I've decided to do something about it. And I've located one sat phone. I'm hoping to get several.
Ko te āwangawanga kua motu te here o te rāngai hononga mō ngā wiki e haere ake nei. Kua whati te taura hono, kei raro I te moana. E roanga kaipuke o te taua moana o Aotearoa, e rere ana ki Tonga me ngā rauimi. Engari, kaore I te mōhio, hiaha te nui o te tautoko mō Tonga, e hiahiatia ana.
There's obviously a priority in getting the runway cleared so that emergency supply flight from that have been offered, of course, from New Zealand and Australia.
Mō Afeaki me kaha ake ngā pūnaha kei pā anō tētahi raruraru pēnei.
But the silence is screaming.
Engari, he tatari mō tēnei wā me te tūpuno ka whakapā mai tōna whānau. Isobel Prasad, Te Karere.